Basa ati atanuka kubara.
Muze kumubuyambi mwonje ayonje abyoma.
Nase byoma atana kumtaizwa ari anje ndoje ati kugaruka kutaza.
Nixon, Agent Bulldozer, Agent Caterpillar.